Ngoja wanarudi hiyo sehemu hapo. Wako karibu kabisa na gari yangu.
It is a small act and he's first. Yes, it's just now an erection.